decimos nosotros.
Ngibingelele embukeli kuphi nakuphi lapho kufika khona lona lombukiso wakho esimanzondo sekulethela zona ke iy'ndaba ey'fika ngaso ke isikhathi embukeli. Ukhehlelezi ke wakhuluma sakuphulofitha laphana ke esho ngempela ukuthi khona elinye ilunga lalaphana ke okhuzini ke elizodlula ke emhlabeni njengoba ke semabili ke amalunga adlulayo ke emhlabeni. Naye ke laphana ke uDr. Khehlelezi washo ngempela ukuthi ke mabili ke amalunga azodlula kodwa ke elinye seladlula njengoba sekuphinde kwadlula yena laphana ke uZanele Mbokazi laphana ke wokhuzi FM. Nathi ke lapho ke ivideo uKhehlelezi echaza kabanzi ngakho konke ke obekuzokwenzeka laphana ke okhuzi nokuthi ke lungasizwa kanjani ke ukhuzi ke kuyona ke le nkinga ke olubhekene nayo mbukeli. Indaba ke aziphele kwesimanzonzo kuphela ke isikhathi. Siyabonga.
Sanibonani eZimbabwe, sanibonani, sanibonani Malawi. Yazi ngelinye ilanga mangihleli noma ey'nsukwini when I was praying, it was on Saturday, uNkulunkulu ngicela uyirekhode le, irekhode, ngicela urekhode lento engizoyisho la, rekhoda lento engizoyisho la. I'm waiting for you to record this one and I want you to share this one. I am delivering the prophecy. God said something to me. I am passing it to people. It will depend ukuthi wena uyithatha kanjani, but I'm saying it. No matter what you say, but I'm saying this. It will save a lot of people. I want you to record this. I want you to record this. Uma ngithandaza on Saturday esigodlweni, uNkulunkulu ukhuluma nami. Uthi uNkulunkulu lalela ndodana, ngithi inkosi ngilalele. Uthi I want you to pray and I want you to pass this. Ngithi uNkulunkulu yini ofuna ngikhulume. Uthi uNkulunkulu kimi. Right now, njengoba usesigodlweni. I think the time was 23 minutes past 10, mangisibuka isikhathi. Uthi uNkulunkulu vula uKhozi FM. Ngithi inkosi waye kufanele ngivule uKhozi FM. Uthi uJehova kimi vula uKhozi FM. Ngithi inkosi ngilivulile ngizolivulela. Uthi I want you to prophesy. But mawu profeta, profeta ngalesiya steshi so Khozi FM. Ngibone this year idumbu ezimbili. I saw two people dying in the station. But I saw already, I said, God, it happened already. Ushonile umuntu omunye cousin this year. Uthi uNkulunkulu tell them ukuthi there is two more this year abazoshona. Ukhona lo moya okumele uyothandazelwa okhozini. Kodwa lo moya mawuzothandazelwa, uthe uNkulunkulu kimi, ngabe singafuna abantu bakaShembe, sifuna abantu baseZayoni. Noma singafuna abantu bakaShembe ababili, nabantu baseZayoni ababili. Bese sifuna izangoma eziwu-5. Bese sifuna iy'nyanga ezintathu. Labo bantu bazolida the prayer. Bese labo bantu ibona abazolida lo mthandazo. Uze wathi umoya oyingcwele kimi, uma bekwenzeka labantu bekufanele bafike bayongena e-station bephethe amakhandlela amhlophe. I saw white candles. Bengena ngathi bayakhuluma noma bengena ngathi kunomuntu abazomlanda phakathi. Wathi umoya oyingcwele kimi, ikhona into okumele iyolandwa kabi ewumkhokha phakathi ey'ndlini zokusakaza. Uthe umoya oyingcwele kimi, basazogula abantu badlule emhlabeni. Wathi uJehova sikhulekele leya mphefumulo yasokhozini. I so wish njengamanje ngabe kuthiwa ukhona omunye wabo olalele ngoba ngibone behamba abanye bephathwa zinyawo abanye behamba bephathwa zibhobo bephakathi endaweni yokusebenzela wathuma ingcwele lento bekumele kube sengathi kubambisana abantu basekuphakameni noma abantu bakashembe bebambisane nezinyanga wathuma ingcwele ifbekuya ngami ebethu uNkulunkulu kimi ngabe bathi beyenza lento yabo kube nempepho eshiswayo phakathi inuke kamnandi inuke phakathi endlini zokusakaza ngoba uze wathuma ingcwele Mosi lesi siteshi ngibona kuyisiteshi sogogo noma kuyisiteshi ekuyithu abantu abadala bebethi uma besilalela bese bengathi bakhuluma kakhulu emsamo wathuma ingcwele kukhona isiko Mosi eselilahlekile ekhozini phakathi wathuma ingcwele kunomuntu owadlula emhlabeni okhozini FM wayekade lithanda ukhozi noma ngithi mina oyeyumsebenzi owadlula emhlabeni kodwa lo muntu owayelithanda ngenhliziyo yakhe yonke kodwa ngizinhliziyo yakhe ingavumi uphuma Mosi kule ndawo wathi umoya ake sincenge abantu abadala abakhona abangahamba bawukhuleka kakhulu kule ndawo angazi noma niyangizwa yini ayi ukhona ozongizwa ibono yedwa ozodlulela esibhedlele egula kabuhlungu ngaphinde ngabona oyedwa ongadlula kabi edlula ngengozi noma edlula ngegazi ayi angazi noma niyangizwa yini le nto ngayoyikhuluma ngisho nakubona ngayoyikhuluma kubona kodwa kuyofanele bakhulekiswe ngiyazi ukuthi impakamo ikhona ipride ikhona ngeke bayithathe serious kodwa ukhona ogulayo kumanje ukhona ogulayo kumanje ukhona ogulayo kodwa lokho eyifihla lento ogula kakhulu ogula kakhulu ogulayo kumanje ogulayo lento engambamba kakhulu mayingena endlini zokusakaza Jesus kosiyama kosiyama lesizwe mthethelelo namhlanje.